Nō reira, kua whaihua tātou, mea tātou kaupapa I roto I te tahua o tēnei tau. E mōhio ai tātou ki etahi atu kōrero mo te tahua nei. Tēnā kia tahuri ake tātou, ki tā tātou tū te tōranga pū, kei te whanganui ātara e tatari mai ana, arā kia te Okiwa McLean. Te Okiwa, kei ā koe.
Skori ki taurangi te kāwanatanga ka ngata katoa ngā hia hia o te iwi Māori roto I tēnei tahua, engari he toru ira ono ōrau noai hotērā o te tahua whānui. Ahakoa rā te ngari-ngari e poho kere rū ana te kāwanatanga me te kāhui Māori o reipa I tēnei pikinga I tēnei tau. I nā hoki rā koe nei te tahua tike rawa mō te Māori I roto I ngā tau. Ae rā, he tahua hou, he tahua nui hoki, engari he kai anō o roto mō te Māori.
From our perspective, this is the beginning of addressing a long-standing historic inequity.
He kotahi ira rua rima piriona tāra te tahua whānui mō ngai tātou te Māori I tēnei tau. He kotahi rau rima te kau miriona te pikinga I te tahua o te rātau.
It stretches across everywhere from economic development through the Māori media sector and beyond. And as I say, then there are the other initiatives in the budget that provide support for Māori. I think it is again a very, very good budget for Māori.
I te tau kā mahu e kotahi ira tahi piriona tāra te tahua I tutuki I te kāwanatanga ki te ao Māori.
E hoa kua kite atu tātou katoa ki roto I ngā tau kua pahure ake nei, e piki haere nei, te tahua pūtea kariro ki tō tātou iwi Māori nō reira. Ai Marika, e hariko ana.
Engari tērā e tahi e ki ana he pōturi rawa te pikinga.
Ko tahi rau, waru te kau mā rua tau, ka eke te Māori ki te rua paihenete. Mehe mea ka whaifakaro mātou. Rua te kau paihenete mātou te whenua nei, te nui o Māori ki te whenua nei. Hika, ko tahi mano waru rau whātekau tau, ka eke tātou ki te mana orite, ki te mana taurite, mai te hainatanga o te tiriti o Waitangi.
Ka mutua hakoa koe nei te tahua tike rawa mō te Māori mai anō, taro kau ake tātou ki te ae mehe mea ka whaihua te hunga e mate kai ana. Te Okiwa McLean, te kariri.